karambi nsimphehle sinyizinsi
ungesabi Jeremia
uJehova
wamabandla
ninguNkulunkulu kaAbrahama uNkulunkulu kaJakobe Thank you.